Sama la busunga
Ndikudziwa ukukaigira pajamati woyimba siti jidwa kutairira Ukuganizira kawiri zo sainira ndiri ndimanta umweo wako kuposa somina za mtima Ndizovuta kugawa malire Ulakwa kwa ena wa usaike vaine kupambana kwa ena kusavangise undi tiki tiku langaliza kwa na there might be a slight delay pa ize Kusantula jimozi jimozi One thing that we show off jiripo dijikondi Venazi mango ndivuta kulongo sola poti ngati guy my feelings The city won't say that don't you want to go for Nagukuli Bigita. I will love you with everything I own. Usakali na neji fuwa jondimvela jison. Girl, I want you to know you're not alone. De ugamakala ngati, ugamakala ngati.